G-A-Z-Z-Y. Jay Testament.
Big timers.
Survival.
Who do I begin on it?
Obi na abeto asase. 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 Obi na abeto as